remains to be seen. There's no simple destination. This much I know, wherever I go, I'll never lose direction. I've got a compass that always points true. It's my guiding force, charted my course, laced up my boots. Now I'm taking a walk with the Lord. Ever I feel like I'm dragging my heels down the path of desperation, the Lord gives me hope, lightens my load till I find my inspiration. Just like a compass that always points true, He's my guiding force, charted my course, laced up my boots. So now I'm taking a walk with the Lord. Each step I take, I come closer to grace, and I say, hallelujah, hallelujah. How the journey began, where it will end, there's an easy explanation. It starts off with faith, winds up with grace, while you walk through the Lord's creation. All you need take is a walk with the Lord, and you'll say, hallelujah. Each step you take, sing out in praise, and you'll say, hallelujah. All you need take is a walk with the Lord, and you'll say, hallelujah. La da 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 da